Molweni emakhaya. Njengokuba sonke siziqhelisana nesimo sethu esitsha, ndifuna ukwabelana nani ngolwazi olubalulekileyo lokugcina wena, usapho lwakho kunye noluntu jikelele nikhuselekile. Mna ndingugqirha Gogela, ingcaphephe kweli candelo lwezifo ezosulelayo eGroote Schuur. Ii-coronaviruses ziintsholongwane ezenza izigulo zesifuba ezingenabungozi unyaka wonke. Wonke umntu wakhe wanayo xa enomkhuhlane. Kodwa ngoDisemba 2019 kwavela i-coronavirus entsha ebizwa SARS-CoV-2 kubantu abagulayo ababesebenza ngeenyama zasendle. I-SARS-CoV-2 inwenwe umhlaba wonke, ichaphazela abantu kuwo wonke amazwe kuquka uMzantsi Afrika. Le coronavirus ingunobangela wesigulo esibizwa COVID-19. Uninzi lwabantu abane-COVID-19 baneempawu ezingaxhumisi mehlo, eziquka ukhohlokhohlo olomileyo, ubushushu kunye nezihlunu eziqaqambayo. Ezi mpawu zingathatha iveki ukuphola. Sicinga ukuba uninzi lwabantu abasulelwe yi-COVID-19 ababonisi mpawu zokugula, kodwa basakwazi ukosulela abanye abantu. Uninzi lwabantu amathuba okusuleleka ugule kakhulu mancinci, kodwa bakhona abanye abantu abasuleleka yi-COVID-19 bagule kakhulu, abanye begulela ingcwaba. Ukuba sithathe manyathelo akhawulezileyo, abantu abaninzi baza kusuleleka badinga uncedo esibhedlele. Sibhedlele ezo zingagcwala msinya, soyisakale. Eyona ndlela i-COVID-19 enenwa ngayo kuxa abantu abosulelekileyo bekhohlela okanye bethimla, bekhupha amathe anevirus. La mathe awela kwiindawo ezisingqongileyo njengeetafile. Ivirus ingaphila usuku olugcweleyo. Ukuba wena ubamba ngesandla sakho kulaa ndawo yosulelekileyo, uphinde ubambe amehlo, impumlo kunye nomlomo wakho, ungosuleleka. Ungosuleleka nangumntu one-COVID-19 ukuba ume kufuphi nabo, kuba ukufutshane nemitha e-1.5, xa bethimla okanye bekhohlela. Indlela yokuzikhusela ungosuleleki coronavirus kukuba ingafiki ebusweni bakho. Indlela onokuzikhusela ngazo nazi: hlamba izandla rhoqo ngamanzi anesepha nesanitizer enotywala imizuzwana eyi-20. Loo nto iza kubulala iintsholongwane ezandleni. Ukunxiba ii-gloves akongezi nto tu ekukuzikhuseleleni. Ii-gloves zingakubeka emngciphekweni ngokuba ivirus iphila iiyure eziliqela kwiplastiki. Sukuphatha ubuso bakho, zibhekisele kwabanye abantu ngokuhlonipha imiqathango ye-lockdown. Kufuneka ungayi kwiindawo ezinabantu ezifana neendawo zentselo, iindawo zokutya kunye neendibano ezingaphandle. Yeka iintlanganiso ezidibanisa abantu. Ungabambi abanye abantu ngaphandle kosapho lwakho olusondele kuwe. Eyona nto onokuyenza ukuzikhusela, ukhusele nabanye abantu, kukuhlala ekhaya. Uphume xa uyothenga izinto ezibalulekileyo njengokutya namayeza. Qhagamshelani nabantu nge-social media. Ukuba uyagula okanye unexhala ukuba une-COVID-19, qhagamshelana ne-Department of Health kwi-hotline 0800 029 99, uve ukuba kufuneka uvavanywe na. Sukuphuma endlini yakho ngaphandle kokuba udinga uncedo ngezempilo. Qhagashelana ne-hotline okanye ugqirha wakho ukuba unephika okanye unexhala ukuba unezimpawu ze-COVID-19. Baza kucebisa uncedo ukuba ungalufumana phi na. I-COVID-19 ifikile eMzantsi Afrika kwaye iza kunwenwa msinyane kwiindawo esihlala kuzo ukuba asithathi manyathelo msinya. Siza kuyoyisa esi sigulo sibuyele kubomi bethu besiqhele ukuba sonke dlala indima yethu ekusilweni. Kuthatha abantu ababini qha ukusulelana. Sikule nto sonke. Ndiyanicela bantu bakithi, hlalani ezindlini zenu. Hlalani endlini ukuze nikhuseleleke. Enkosi.